Sawubona. Here are the days of the week in isiZulu. Sunday, isonto. Monday, umsombuluko. Tuesday, uLwesibili. Wednesday, uLwesithathu. Thursday, uLwesine. Friday, uLwesihlanu. Saturday, umgqibelo. Now, let's sing the days of the week in isiZulu. In this song, you can snap your fingers, clap your hands, stamp your feet, whatever you feel like doing, as long as you have fun and memorize the days of the week in isiZulu. Izinsuku, 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 izinsuku. Isonto umsombuluko, lwesibili uLwesithathu, lwesine uLwesihlanu, kube umgqibelo. Izinsuku, 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 izinsuku. One more time. Isonto umsombuluko, lwesibili uLwesithathu, lwesine uLwesihlanu, kube umgqibelo. Izinsuku, 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 izinsuku. Izinsuku zesonto. Sala kahle.